Nakaruru kesi. Francine wakoze gufata umwanya wo kuza turazi ko fatigwa muri byinshi mu kino giye kiragira entraînement ndashaka kwaza wavukiye mu Swiss canke
kandi
wavukiye hehe
ninavukiye mu ntara ya Rwigi ku mutumba wa Nkanda zone Kayongozi commune ya Bwebe
ndashaka kwaza wamenye igihe ari kuzi kwiruka kumva ko ari ngabire yawe ushobora gukoresha
Jewe nubwa yuko ndumwana yakuze afise umwete ndumwana nakuze ndumwe mu muryango mbona mama ndumwana nakuranye nabakuze twakunda gukina gapira football twara banga umupira mu mashashe twabikina kenshi
umupira amasashe ashava mu mupira banya bujumbura
Ndugo twabanga tukabugira neza hama tukagukina kukagoroba twajeje gutunganya tukoga to muhira hama nanje byarantege kuko jewe nari umukobwa wasanga bashira muri ekipe kenshi barakunda kushira mu igori nari nkibaza byarampa bimpa rero motivation ukuntu ngenda banamboye kambwa ati naho kini minota 10 ingo tugushire mu igori
Icyo gihe waruzi gukina umupira ariko mu gihe cyo kumenya ko ushobora kwiruka ugasiga abandi wabimenye ryari wari ufite nk'imyaka ingahe
maze kujya mu gushika mu wa gatandatu narabona aho abinonora imitsi biga mu masegondere bakorera sport niho nabona ukuntu bibahiganwa nanje nkavuga nti bijya nanje no bishobora kubona gusa umuntu ashobora gusiga uwundi byaratuma ngira ishaka rinini kugira ngo ushobore nanje kuraba ko notera imbere
umunsi wa mbere wagiye mu ihiganwa ryari ryose abari kwishuka cyangwa ahandi ukaba uwa mbere hari nko mu buhe mwaka bijya mu iheshuri
mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu ushira ibihumbi n'indwi niho nagenda mu mwaka w'indwi niho batunganije amahiganwa yo kwinonora imitsi ku rwego rw'ishure baronderamwo abanonotsi bashobora guserukira ishure ku rwego rw'intara aho niwo mwaka nagiye guserukira ishure mu ntara ku bihumbi bitanu icyo gihe twaragiye kandi byarampaye ikintu gikomeye muri jewe kuko kuva iwacu kujya mu Ruyigi twa benshi bagana n'amaguru ntibagana n'imodoka
mu rugendo rw'umwanya ungana gute
n'amasaha abiri n'ibirometero 29 uvuye mu Kayongozi hanyuma icyo gihe batubwiye ko tugenda mu modoka hariho umuyaga nkuba ngo ni barabara girabura byaratuma
barabara girabura ni kaburimbe
ni kaburimbe
kugira natandukanye avuga ati barabara girabura
barabara girabura bakatubwira yuko hariho n'umuyaga nkuba batubwira no mukwaka baratubwira ibintu byinshi bakatubwira yuko kugira wake bashiramo umuntu ngo umuryango ngo heba nk'umuntu kugira ngo wake
bareke batwenge na jewe ndiko ndakubaza natanga kubona ko amatara y'umuyaga nkuba baho niga mu wa gatanu senzi kwabaho na jewe urumva abantu twivirije je ni vire hano twigasogwe hariya
aho rero twaragiye twagenda twaririmba tujyohewe guserukira ishure tukarara aho bita mu buraro bw'abandi banyeshuri biga barara mu ndaro ugasanga turahuye n'abandi baje bava mu yandi mashure mu ntara ibyo rero wasanga ari ikintu umuntu abona nk'igitangaza kandi akabona yuko ari kuryoherwa
aho hari mu Ruyigi igihe watangura kuvuga uti ndagiye kuraba ibyo bintu hanyuma ugasha usanga ubaye uwa mbere mu kwiruka
sinabaye n'uwa mbere icyo gihe na nirutse ibimetero 5000 n'ituro 12 n'igice icyo gihe nageze ku ituro 11 hanyuma ndumva ko ndushe ndabiheba umukoci araje bati Francine genda usubireyo hanyuma ndarasubiyeyo ndaheza mugabo sinarose amahigwe yo kuba mu ba mbere icyo gihe mwana bayi wa 13 hanyuma kandundura kaje haje kugira proclamation y'amashure yasoka intara bavuga bati uyu mugwi wabaye uwa mbere abamba pita baba ya uwa mbere wa kabiri wa gatatu bazoja gusherukira intara ku rwego rw'igihugu aho rero ntacenga ikibazo kinini ya kuko nari yumviriye none jewe nzojamo kuko bari bavuze yuko tuzogenda ibujumbura ibujumbura rero nahasoma mu bitabo ico gihe nahasoma mu bitabo hanyuma umukoce arambwira ati Francine wowe ntiwitwaye neza rero uzorindira mu wundi mwakuza ndumva ndababaye kubona ntaje ibujumbura hanyuma ndataha undi mwaka ukurikira ndasubira muhira hageze icakiringo cova ngo tuzoze guserukira ishure nabaye mu bambere kugira ndabiko nogena nkitwa neza nzogenda ibujumbura
yavukiye akorera mu ruyigi aho kuza ku muriigi kuri centre bisama amasaha abiri ugenda n'amaguru akifuza kubona matara akifuza kuza ibujumbura umbabarire simbe ibindi byinshi tuza kugarukako mwana kwazi kibazo kimwe ubu ubahe muri kino gihe aho bavuga utahaniho muhira ni hehe ni muri igi cyangwa
no bwa yuko nta ufise mbaha exactement ubu muri iki
gihe aho mari gihe kinini cyane gusumba handi ni hehe
ni baza yuko gihe kinini ndakibara mu kigo cha itazi
okay mu gihe gisagara
igisagara cha Oregon
okay
aha ni state Oregon ni gisagara chitwa Eugene
okay
nkaba nimenyereza no kucicara cha Nike
okay wow ndaza kugaruka cyane cyane ku kiganiro twa turaganira ko shabwira nduhave tuja kure ko twomwaza byinshi iyo iri ujumbura ushikirahe ubahe nk'uyu munsi waraye he
jewe ndu mwana natangwe kampavanda ndahasimba gato ndu mwana yatangwe kuza ubujumba ntafise familia ngahe bujumbura
uri ko musambe nakubonye aho baba warara ahantu kwa Saint Michel
kuri par
niho warara hanyuma
hanyuma mu mahigaruka gera kuri kirana kugira nabantu aho na makigo nagenda gukora nabantu baza barambona bakaza barantera intege bakambira bati Francine wewe uriruka neza umwana yiruka ni jinisi atagira birato uti wewe ni wa bandanyo zotera imbere hanyuma hari abantu nagiye turahura baza barantera intege hari imijyango mishi nagiye ndabamo ngahe ubujumbura batanze batanavuka ni wacu batandukanye narabaye mu gihosha ndaba ngaha mu nyaka baha mu kinindo hari imijyango ibiri yagirandera nuva ko ari nabavyeyi banje bahibujumbura bashobora ko bagiye barantera intege narabaye no kuri pa naho nyene urumva
ariko uri kwasimba ikibazo ejo waraye
ejo ejo naraye iwanje
iwawe
aho nubatse
ni hehe
mba muri karitie nshasha ngaha hirya gato ya aeroport karitie bitwa miroir
miroir murabibona ma karitie muri miroir mwe hafi ya aeroport niho hiwe yubatse kandi kubwo kumunonotse
egome
uvuye uruyigi hahandi wagende amasaha abiri wava muri igi bajiki muri igi amasaha abiri ugenda n'amaguru nibaza ko kwera kuri n'umunonotse n'igihe twagutumira bacu uva muhira n'amaguru gushika nga
oya
mukuza baje n'amaguru cyangwa bafashe taxi
sinafashe taxi naragiriwe imanda guri modoka kugira ashobore kwiyunguruza
eh urafite modoka nkaba bose bafite modoka abo safisi modoka bakomeye amashi bose bafite modoka yo bari ubwoko bitangwa iki iyo modoka twa
je fisi modoka itwa Land Cruiser Toyota
ihe ziri kwishi
ya V8
ah nza gusaba lift nagomba rero tugaruke abantu mugipanze mugira sport mutazi kwirukanka mutangira kugira entraînement je mugitondo nabakigenda na yama n'izindi marque ntareko ndavuga nashaka ndabaze rero ni ryari kuba uri kurirukanka wageze ahantu uvuga uti uyu munsi bafite cyo bifasha mu kubaho ku buzima bwanje bitavuye kuri abandi baguhindaro bitavuye kuri ni ryari uvuga uti narageze ahantu aho kuba umunonotsi byatanguye kumpa ingere shobora kubaho hari guhera ryari warumaze kuja mu yahe mahigano
reka nacicure gucya icyo cawe nta nka yivyara
mwavyumvise nabyo muvise n'abanyabujumbura nta nka yivyara niko baheje kuvuga banganye siguru
jewe mu mahiganwa nagiye ndakora nari mfise umwete n'ishaka ico gihe wanashaka narabikora hari gihe byanashika nkarara n'ubusa byari mu bisanzwe nari nakari mu bisanzwe hanyuma hari hamahiganwa novuga yuko guhera mu 2010 bishiri 2011 niho nakoze amahiganwa ya national yatunganijwe nuwahoze nawe nari umunonotsi kwizera mu vuduka gihe natanguye ibintu bya federation bitameze neza hanyuma aravuga ati jengira nshireho urwego ruzofata mu mugongo abakinnyi rubatere inkunga hanyuma niho nagenda gukora amahiganwa atandukanye ku metero amajana abiri muyumve neza nahereye kuri bitanu ndajya ku majana abiri ndajya ku majana ane ndajya ku majana umunani na misesi narayigerageje gatoyi hanyuma muri icyo gihe niho nagiye ndiruka metero amajana umunani hanyuma ngira iminota ibiri n'amasegonda 15
aho ari hehe
hari ngaha kuri Prince rwa Gasore
okay
hanyuma umundi mwaka uko mahigo yagiye araba niho nagiye ndungura kuko narabona no kumva yuko nabaye n'igihe nabitangura umunsi wa mbere nabaye wa kabiri mugabo gihe kurikira nabaye wa mbere hama ndabona ati ko biri kubiraza aho narabikora hama nkataha ico gihe hariho tumaze gushika mu 2012 niho hari batanga kuvuga Jeux Olympiques
okay
Jeux Olympiques zabere mu Bwongereza ico gihe niho nakoze amahiganwa atandukanye azarampa umwanya mwiza ndashikaho ngera ku mwanya mwiza no vuga yuko ari na Jeux Olympiques kuwukora ndakwiye iminota 2 na 6:6 hama abajejwe ibyinkino n'abakoce niyo babona ati uyu mwana ariko aratera imbere reka tumurondeze ukuntu yoshika mu Buganda gukora competition turi kwirondera umwanya mpuza makungu wa Jeux Olympiques kuko ico gese nashobora kuja kuko hari hundi mugenzanje Diane nokuri yarafise marato yarafise minima kuri marato ico gihe ntarose minima intwarayo byababihetse
okay
hama ico gihe nagiye mu Buganda nchamba wa mbere ndonka iminota 2 n'amasegonda 2 n'ibyijana 29 mugabo nza ndyohewe ko nabaye wa mbere umwanya mwiza mugabo nza mbabaye kubera ntashoboye kuronka umwanya kugira ngo nzogende muri Jeux Olympiques yari kuba n'indege yanje ya mbere nuriye icyo gihe hama ariho naza ndashika ngaha baravuga bati amahirwe umwana twamurungitse hariya none yabuze umwanya icizere kirahese mugabo hariho abantu batandukanye babwiye bavuga ati babihoze babikora bavuga bati turavye intambwe umwana yateye uyu mwana yoronka yandi mahigwe yogerageza gutera kuko gutera imbere k'umunonotsi nuko agira amahiganwa kaza aripima n'abandi niho babiherereyemo barandungika mu gihugu cha Benin igihugu cha Benin naragiye guserukira igihugu inzi yuko ngiye guhura n'abantu bakomakomeye abanyeya Kenya n'abandi bose batandukanye muri Afrika basanzwe bari ku rwego ruri imbere gusumba uko iwacu tubikora ndagenda mugabo inzi yuko ngiye kuronka minima ya Jeux Olympiques kandi niko nabikoze naciye ngenda ndakora demi finale mugabo karancamwo ndiruka nabi mugabo niko nabibona kuko nabona yuko niko ndiruka neza nari buri kuwara ya kabiri mu metere ya 108 haturagira la batema kugira ngo umuntu yegera arengeje 200 kugira yegera arondeze umwanya jewe kuwara ya kabiri bansizemwo niyo narinze mperezamo
okay
hanyuma ngiye gutanga interview ambwira ati "Feriki wirutse kujya" nabona yuko nabi nagize neza mutwe kwa kondera minima rupfa ni nubwoba nakantu nabo turiko turirukana nabona bambaye utuvuzo twiza ibirato byiza byose byaracatse mugabo nabona yuko je nteza kuronka umwanya wa Jeux Olympiques mugabo nca ndonka uburenganzira bwo kugira finale nahejeje ndu wa mbere muri round yanje chanda genda gusanga abandi muri Jeux Olympiques turagira Jeux Olympiques nitwarana neza mugabo ibyinkino ntibisezerana ndagiraga kagorane kuguru nari aho rero mvuye mu monako nabona yuko nkeneye umudare rero wa Jeux Olympiques umudare wa Jeux Olympiques hanyuma ndakora de quart de finale ndabo wa mbere ndakora demi finale ndabo wa kabiri ndaronka uburenganzira bwo kuja muri finale bwa Jeux Olympiques nibaza yuko nabo twari kumwe barabitsi nibaza yari numwe cy'abagore ngaha mu Burundi yari je ubwa mbere ashugwe na muri finale ya Jeux Olympiques niho haca haza umukoce twa twacanye nambwa ati mbehuze namakuru uti hariho telefone ivuye mu Burundi uti tiyande barambwiye ati umusi president mata kuganira
aho timukuru y'igihugu
gakuri guca Burundi mata kuganira ntamunumva ibyo nibiki nibiki nje ngo nkeneye kugira competition nibiki barambwiye ati wewe isaha 10 zo mu bwongereza na uze kwihangana turazi kurusha bwe narindushe rumva ukora ama komisita n'amayantema n'icari kirenga gose uruhe bwari bwinshi arambwira sa kome uza kuba ubyutse witaye telefone mu kuru gihugu ndibuka baciye barantelefonye baratsa aramvugisha arantera intege arambwira impanuro naritabira kuko nakina nifise mvuka umwatete nkaje wenzi yavuye mu kayongozi aje akagenda gushaka guserukira igihugu hanyuma kagezeho uvugana n'umukuru w'igihugu cyo nabyumva ko bidabaho hama ndabitraganira ndumva vraiment ati bwa bundi ndiko ndakora biko birabarabwa n'abarundi niho natanguye kubona ati ah bwa bundi ibyo umuntu akora abantu barabiraba kandi biragira ico bitanze kuko gihe nabikora nta bantu benshi nabona batsi mu bugankiri ngaha mugabo amaze gutera iyo ntamwe naciye ntangura kubona guhura n'abantu bakomakomeye batsa barahanganiriza nanjye ndogura ubwenge ndatangura kugira n'amakompetisiyo atandukanye birampa iteka gushika icyo gihe
urakoze cyane reka tumukame amashaha ageze kuja katubwira ikibazo dufise n'umwanya amasaha twateguye kuva duherezamo kiganiro ariko aregereza ngiragenze kubicagagura tusubira kumutumira ikindi gihe shabagara kuri cha kibazo nako ndabaza uri kuraraba mu bijanye byo kuno limits cyane cyane dusanzwe ukoreramwo byagushikira kuri urugo rugezo ashobora kuba ubeshejweho na no kuno limits kwawe nibihe bintu bikuru bigutuma ushobora kwinjiza uburyo bwo kubaho mbega nibwihe giye mwihiganwa Change uragira andi makontra ashobora gutuma ushobora kuronka uburyo kumunsi bishobora gutuma uvuga uti ejo ntibizonkamira ku byo naronse muri competition atabaho yindi mega naho tonda kutubwira ama details ariko nibihe bintu bishobora gutuma uvuga uti uyu munsi ndashobora kubandanya mbaye uburyo bukubeshaho uburonka gute biciye mu kunonora imitsi
ubuye tuge turonka tubukura mu bantu bamaze gushaka kure nka jewe bakubwiye umuza makungu ubuye wakura mu ma contrat n'ama societe
ari code societe mama ufitaniye contrat muri kino gihe
jewe ndafise contrat na societe ya Nike
okay
hanyuma ayani mahera ubuye ushaka kubukura mu ma competition ugira international
okay.
niho ubuye bwacu buva
hari kindi gikorwa gukora kugira ngo uronke ubuye
jewe akazi kanje ni sport kuko mvuga nti shaka gushika kure hashoboka nuko niyumvira gukora cyane nimba abandi bakora kabiri ukiyumvira gukora gatatu kugira ngo ushobe gushika ku ntambwe shimishije
utubwiye gukora dufata karere muri indwi iheze wakoze iki kijana sport
jewe mu ndwi sisiba no kubwira yuko mu ndwi nkora ibirometero 130 ibirometero 130
wiruka bigenda gute ku munsi
kumunsi ukundi ndagutunganya jewe mu gatondo byuka ari genshi akuri 20 cyangwa 15 bivanye na programme mafise umukoce twa twavuganye hanyuma kumugoro ukafungura ukaruhuka mukavuga uti kumugoro wabanda atakugira ico bitaturo karume kugira ngo umuntu ama ukanda amaguru
ari get kibaza ko ibintu byavyoroshe urumva kugira ivyo birometero byose wiruka ariko kandi kizo turagaruka ko nuko arashise ku rugezo aho sport akora eshobe gutuma ashobora kuronka uburyo bwo kubaho kandi kumbure burenge bw'uburyo bw'abandi bantu basanzwe bakora ibikorwa bitandukanye mu gihugu nagomba kwaza ikibazo cya nyuma kuri ivyo sicyo cya nyuma ariko nigishira cya nyuma nagomba kwaza uravye mu buryo bwose wagiye uraronka hari uburyo bwaje bugufasha kubaho waronkenga ha mu Burundi byaba bigenze gute ari competition canke ari federation canke n'uburyo bwinshi canke uburyo bwose bugufasha kubaho nubwo aronkeye gusa mu bihugu byo hanze
abatanguye bayivuze mu babikoze bose batashe gushika kure nta buryo baronse babikoze kuko babikunda nibaza yuko uburyo baronse nibwa uruvuga kuti ndashaka kugura utuntu duto duto mugabo udashaka kubeshaho uko ubyipfuza
cyo
buryo bwanje nta ntibavuye ngaha nabuhawe n'impano yanje nishaka n'umwete neko
okay ariko rero kukibazo kwako turibaza turabaza duti ubona hari vyizigiro ko munsi mu bizoshika yuko umu athlete kumbura tashwe kuranga ryo gushika mu bihugu byo hanze ariko arakindira umupira ngaca nkiruka ashobora gushaka urugezo aho bimuzanira uburyo bwo kubaho mbega bibaza ko byose hausabwiki nigikwiye gukobwa kugira ngo ashobore gushika ku rugezo
muri iki gihe je nta byizigiro mfise mbona kuko igihe mu Burundi abasanzwe baje mu byinkino batashitse ku rwego bashobora kuviva iyo experience y'umwanya munini iya umuntu avuga ati je wenda ashaka kujya gukora cinema hanyuma ntahende uhuke fungure neza njyame neza shobore kugira aho mba heza shobore kugura imodoka nziza ko uri umuntu asirukira igihutiza kuba uteza ibyo niko bibifisa kugira ubibe mu ryohegwe ushobore kuguma wongera ko ucusanga bigoye rero igihe aba bantu batashitseho batabayeho kuberwa uburyo bwa sport umvise nabandi yuko babikoze mugabo bafise ubundi buzi bakora ucusanga no muntu nganyo bakora ucusanga hari kamwe gahaze kuvuga ati mbega umu athlete umukinyi kugira ashike kure asabwa iki nurondira uburyo bugute ahubwo benshi yagi usanga biyumvira ahubwo ati urya buryo ntarose urya yo burungu ifogo ko ndaburaba nkakura mu aya mata y'abana
naho takivuze cyane ariko kintu gikwiye kumvikana cyane no kuvuga abo mufashije mu atlete gushobora gutera imbere ugasanga nibo bamubera kandi ntamba nikubera ko bakenera kuronka uburyo buvuye kuri mu atlete akamufasha gutera imbere ibyo birabaho
ego cyane nico kihari nga mu Burundi nico gituma inkino mu Burundi idashaka gutera imbere kuko nizifise abantu babona kure babonye ibyo abandi bakora bumva ibyo abandi bakoze urumva ico ni kiracari kibazo
iyaba uyu munsi ugeze ku rugezo aho uronka uburyo burenze ubwo ukeneye gukubaho ukaronka uburyo bwisha ugahura n'abantu bafite uburyo bwinshi ikintu wokorera ibijanye n'abanonotsi mu Burundi co tuma batera imbere wumva ushiramo uburyo coba igiki
ubwa mbere biva hejuru kubasanga batwara ubanza kubigisha gukunda igihugu kumenya akamaro k'umunonotsi ukamenya yuko umuntu atagwara ashobora kwivuza hanyuma ukarondera abamenyereza ukabaha ubumenyi ushobora kubafasha kugira ngo bakorane nabo batrete kuko benshi nibaza ko mu banonotsi bashobora basite kure bafise impano zibona kure iyo bakwagana n'umukoce usanga bitagorana kuyaga kuko hari ibyo ushobora gusanga wewe wobwira umukoce uti twohindura katwogira uku twoshika kure twese mugati tuvuga kuti dushaka tukora target kuko target wo mumenyereza yaciyemo abayizi na wa munonotsi byakeneye ababizi mwe bafise bitim nico usanga kenshi ndagakorera ntaciye kure hanze uca usanga abantu bariko baratwara iby'inkino ari abantu babaye muri iyo sirikwi n'abantu barose n'uburyo
abakuvuga nk'umushikiranganji abantu babasanzwe barugoye ama departement ashinzwe ivyo muri leta basanzwe bari baciyemo kandi baravyiza
exactement kuko no ngaha mu wacu leta nibaza kwidafasha iby'inkino kuko mwabivuze nta by'amategeko agenga abanonotsi igenga iby'inkino ahari nico usanga abantu bose babikora bafuruga ututuntu tudashobora gushikana kure abanonotsi
okay urumva ruhara rwa mbere rukenewe kandi rukiye gushigwamo ingufu cyane no kuraba afata ingingo mu bijanye na leta kugira ngo bashobore guteza imbere ibyo gufasha abanonotsi cyane cyane mu kuraba cyane cyane aba entraîneur abantu bashobora gushyiramo uburyo abagwiza atunga bashobora gushyiramo uburyo kugira ngo bishobore gutera imbere gusumba uko byari bisanzwe uyu munsi
cyane rwose kuko amasosiyete siporo iteza imbere n'amafaranga isaba uburyo bwinshi n'umunotsi kugira ashike kure bimusaba uburyo bwinshi n'ubwo buryo butabonetse biragora kandi ngaha mu Burundi wacu biragoye iracagoye kuko ni ya ntama mikuru taronka abantu babikoza abantu barashaka kuvuga kuti urya muntu arashora kuba irabaye kubera sport usanga nabatanga urya bavuga ati twobutanga nibwo kora cha kintu dukeneye usanga batakora na butanga
urakoze cyane nagomba kurangiriza kuri iki kibazo ndakubaza hari abanonotse ariko barahiganwa muri kino gihe twumvise amashira hamwe abazana kuja mu guhiganwa mbega umwana w'uyu munsi kumutora ariko ari ukankabaye wa mbere nkuko kwiwawe kacagihe mu ruyigi kurugeza ugeze ko uyu munsi akabatagira ibirato yambara umva umukorera iki
no kumutera kumuha encouragement kuko akabikunda hanyuma amazi kubikunda ubu sporo sindakubesha ni wewe widandaza abantu bose bakubona umaze kuba icuma aho bashaka kuvuga kuti uyu arashora kuva mu kintu kuko nawo jewe nankuye muhira nari kuye muhira nabandi rero abasitu nk'abavyeyi nabo nyine boshira mu ruhara kugira ngo batangure bavyigisha abana hajyumba bivanye n'unge n'ibintu bigenda birakurikirana bamwe n'uburongozi bose n'amashira hamwe agatsaratera bashira mu buryo usanga batrete wa wundi ugutujya rakomeye ararose birato arabaye karoroka keza arashitse haserukira igihugu arashitse hagenda muri Afrika no mu karere no ku isi yose bakantu bose bakaza baraza bamukurikira
tushimire cyane Francine kuri mwanya duhaye no ku ugezageze ko tuzosaba gutumira ikindi gihe kumbure kandi nizere yuko nawe ahugeze gushigikira abandi kandi nawe uracashobora gushika kure nizere yuko abagufasha bagukurikirana mwogerageza gufasha ndogira ngo ushobora gushika kure ariko ico nogaruka ko cane mu bintu bavuze nibaza ko dushaka gushika ko cane nuko haba guhimiriza abafata ingingo mu ntwaro kugira ngo twumve ingene ibijyanye no kudora imitsi bishobora kubeshaho abanonotsi atari bo gusa mugashobora guteza n'imbere igihugu kikamenyekana gashobora kwinjiza n'uburyo bushoboye kwinjira biciye mu mahiganwa atandukanye
ariko babari gatoyi
okay
nabo mu ntwaro barakenewe ego mugabo kubijamwe utabikunda ni kimwe cy'intambwe gikomeye gituma sport idatera imbere
aho bijanye n'ico nyene kandi nibaza ko ariko aragaruka kuvuga kuti abashinzwe gufata ingingo mu bijanye n'ibya sport bategeza ko abo nyene baraciye muri ivyo bakaba abanonotsi kandi kugira ngo naho nyene bashobore gufata n'ingingo zijanye n'iby'ubuzima bw'igihugu n'ingingo zijanye n'ibya sport mu gihugu ariko barekwe kuba ari abantu basanzwe barabikoze kandi babiciyemo
cyane gose
reka tumukomere amashi kandi urakoze ushatse mu kibanza
cyane urakoze nawe mwakoze kuntumira